usambe la moeni jange zinyoni uyakhothu tinhliziyo yami yakhelele kuye usambe la moeni jange zinyoni uyakhothu tinhliziyo yami yakhelele kuye usambe la moeni bandla jange zinyoni uyakhothu tinhliziyo yami yakhelele Nguyu Mona Lisa wam ili temba lami Mona Lisa wam Nguyu Mona Lisa wam ili temba lami Nimbone ngebraziliane kuyiphikade Nguyu Mona Lisa wam ili temba lami Nimbone ngebraziliane kuyiphikade
Mona Lisa wa mi